Nyina ɛntoo mɔ nko ara yɛde mo akɔ mpaebɔ mu da biara na nyame ɔhwɛ biribiara ɛsiiyɛ mohwɛ a ɛsa nyankopɔn ɛne nkonnwa kɛseɛ nti nnipa baako koraa nhwere ne nkwa ɛ sɛ ɔhwɛ ɛgya kɛseɛ yi ɛsii ɛdwam ha yi a na nka yɛ baabi koraa anka nnipa bebree koraa bɛhwerɛ mo nanso mpanimfoɔ gyina akonnwa no akyi nyame gyina kotokuman akyi nnipa baako koraa nhwere ne nkwa na deɛ meka ato soɔ ne sɛ atoyerɛnkyɛm ato yɛn deɛ nanso wei no yɛ honi bɛka sɛ opportunity a yɛn nyinaa bɛtumi aka bom na yɛatoatoa adwen na yɛne aban nso akasa na ɛkwan biara yɛn nso yɛbɛtumi ne aban no akasa ma sɛ yɛ microfinancing o sɛ yɛ obi a sɛde woakɔgye aban mu sika a nkɛ wɔ sɛ bi a wɔtua na yɛne aban no nso bɛdi ho nkitaho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnsiho no a ɛwɔ mu no sɛ bi aban nso bɛtumi ayɛ ho biribi ama yɛn anaasɛ ɔmbɛma yɛn grace period bi na yɛtumi ɛde atoto nneɛma ɛwɔ fie na sɛ aban no koraa nso bɛtumi a ɔmo programs bebree no ɔmbɛtumi identify biribi ama yɛn a financing kakra bi wɔ hɔ a ɔmbɛtumi deɛ ayɛ dwetire ama yɛmmaa ne yɛmmarima a ɔmoyɛ adwuma wɔ kotokuman mu ha anaasɛ akyem da ha na ɛno nso yɛne ɔmo atwetwe ɛho nkɔmmɔ ne yɛahwɛ ɛkwan ɔbɛtumi de afa so ɛde aboa yɛn ɛnɛ deɛ mebaeɛ a bɛbɛkyerɛ mo ɛmaa mo kosɛkosɛ ɛmaa ma mepɛ sɛ mo nyina mo ho sɛ ɔmaa no ɛda akonnwa no akoma so na nka me deɛ kabi a next week koraa no nka meba aba bɛhwɛ me fie yi a meesie yi nanso mebaeɛ no wei nti no wɔ sɛ megya fie no a deɛ atoɛ wɔ fie hɔ no nyinaa ba ha neɛ ne me nnuammaa ne maame no me nnuammɛma ɛnyinaa kasa na yɛn nyinaa ho sɛ ɛkuro no yɛn nyinaa nan na abɛda ɛbɛyɛ yɛn nyinaa yɛya yɛn nyinaa bɛmia bom yɛne aban bɛdi nkita ho yɛda aban nso nkurɔfoɔ a yɛ adwuma wɔ kotokuman mu ha nyinaa especially ɔnaa yɛda ɔmo nyinaa ase sɛ na ɛyɛ den deɛ ɛnso ɔmotumi werɛwerɛ agya no mu ɛkɔdum gya no maa yɛn ama no ankɔ other places anka bi yɛbɛtumi akɔ yɛda ɔmo nyinaa ase fire servicefoɔ ɛda mo ase o apolisifoɔ ɛda mo ase o mcfoɔ ɛda mo ase o yɛda mo nyinaa sogyafoɔ nyinaa nso ase na yɛn nyinaa ɛyɛ abusua baako ma yɛnka mmom na yɛmfa adwen pa na yɛmfa mpaebɔ ɛnyina kotoku ɛman akyi yɛmfa akoma pa na yɛyɛ no saa deɛ a yɛbɛdi nkonim ato yɛn deɛ nanso ebia na woekora na ɛma krabɛhwɛ bi ama kotoku ma no asi.